Thank you. Yo. Moja ende. Ah. Irudi nyuma. Irudi nyuma. We, coach. Coach. Mpira irudi nyuma. Thank you.
Mm-mm.